This is Sparta!
Nani? Omae wa mou shindeiru.